Ngiye kubaha ikaze mwe mudukurikiye muri aya makuru yo ku mugoroba tariki 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2024 aho amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko Moise Katumbi tavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi ndetse bari bahanganye mu matora yabaye mu mpera z'umwaka ushize yabafungiye. Ni nyuma yuko urugo rwe rurereye ahitwa Kashobwe umunara ya Katanga rwagoswe n'abasirikare ndetse n'abapolisi benshi b'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC se bikavugwa ko bamubujije gusohoka iwe nk'uko bya nemejwe na Michael Chibangu usanzwe ari umujyanama we. Nibyaba nyuma y'amasaha make uyu Moise Katumbi agaragaje kunenga bikomeye ibyavuye mu matora yasize Perezida Félix Antoine Tshisekedi atsindiye kuyobora indi manda Republika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Moise Katumbi akaba yumvikana avuga ko aya matora yabayemo uburiganya bukomeye byatumye anasaba Perezida wa Komisiyo y'amatora muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kwegura nta mananiza. Ibi kandi bikaba bibaye nyuma yaho guhera mu masaha mu gitondo imvura y'amabombe yakomeje kumishwa mu bice bitandukanye birimo ibirindiro by'inyeshyamba za M23 aho bizihanganiye bikomeye n'abasirikare ba Republika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo, aho bivugwa ko mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu bice birimo teritwari ya Masisi ndetse na Nyiragongo hari imirwano guhera ku isaha ya 12 za mu gitondo, ndetse abaturage benshi b'abasivili bakaba bamaze kuva mu byabo. Nyuma yaho igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo cyifashishije ibibunda kabuhariwe cyatangiye kugaba ibitero ku nyeshyamba za M23 zari ziherereye muri teritwari ya Masisi mu gace ka Tongo, ndetse amakuru akavuga ko imirwano ya mu gitondo yabaye hagati ya M23 ndetse n'ihuriro rya Wazalendo guhera ku isaha ya 12 za mu gitondo kuri uyu wa mbere mu gace ka Busiro na Miti mu gace ka Rupfunda aho muri grupo ya Bashari Mukoto. Amakuru yakomeje kugenda tugeraho isaha n'isaha yemeje ko inyeshyamba za M23 zakomeje gushimangira imbaraga zabo mu gace ka Kirorirwe ndetse na Mushaki, aho bahaye isomo rikomeye iki gisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo. Ndetse nyuma yo gutsindwa muri aka gace ka Bashari Mukoto, imirwano yasayine n'igice yahise yimukira muri gurupomo ya Nyiragongo ahazwi nko mu kibaya aherekera ku musozi wa Nyundo. Ni imirwano kugera kuri aya masaha y'umugoroba hakiri kumvikana urusaku rw'imbunda nini n'intoya, ndetse no muri pariki ya Nyiragongo ahazwi nko ku mabere y'inkumi haramutse naho havuga urufaya rw'amabombe y'indege za Sukhoi 25 y'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo kirwanira mu kirere. Amakuru aturuka hafi yari ya mabere y'inkumi avuga ko habanje kuza za drone, nyuma yaho hakaza indege ya Sukhoi 25 igatangira kumisha imvura y'amabombe, ndetse akaba ari ibitero byakozwe nyuma yaho ku munsi w'ejo M23 yibasiye umwanya muto ibirindiro bya FDLR biherereye Bondase muri grupo ya Tongo. Amakuru yakomeje kutugeraho yavuze ko mu ijoro ryo ku cyumweru humvikanye amasasu menshi mu gace gakikije Kicanga na Cyahemba, ndetse akaza kuba yasimbuwe n'iya masasu yatangijwe na Wazalendo ku birindiro bya M23 mu gace ka Shari Mukoto.
Iyo muri iki kiganiro kimboni imvano kibanziriza uyu mwaka cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere mu 2024, birumvikana yuko tujya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho kanama gashinzwe amatora seni katangaje mu mpera za kino cyumweru gishize imyanzuro y'agateganyo y'ibyavuye mu matora yabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 ku mwaka ushize. Seni yatangaje yuko uwaje ku isonga muri aya matora y'umukuru w'igihugu ari Félix Antoine Tshisekedi Chilombo wabonye amajwi agera kuri 33.34%, akurikirwa na Moise Katumbi wabonye amajwi 18.8%, naho Martin Fayulu abo wa gatatu n'amajwi 5.33%. Nubwo habaye amatora rusange, ni ukuvuga ay'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka, ay'abakenguza amateka n'ay'abajyanama b'uturere, uyu munsi turibanda ku matora y'umukuru w'igihugu. Mu gihe Félix Tshisekedi witoje ku giti cye ariko ashyigikiwe n'amashyaka agera kuri 200 yishyize mu ihuriro yise Union Sacre, baririmbaga intsinzi mu mpera za kino cyumweru gishize, abahanganye nawe bo barimo bamagana ibyavuye mu matora bavuga yuko habayemo uburiganya bukomeye kw'ayo matora bita baringa adashobora kwemerwa. Banagerageje gukora imyigaragambyo ku murwa mukuru Kinshasa ariko igipolisi kiburizamo iyo myigaragambyo, gusa baracyarahira bakarengwa yuko bazakomeza gukora iyo myigaragambyo kabone nubwo igipolisi n'igisirikare byoherezwa hirya no hino kubabuza. Ubutegetsi bubabwira yuko hari inzira ziteganywa n'amategeko zo kugaragaza ibitaragenze neza mu matora, maze urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga rugafata umwanzuro. Ese aba batsinzwe aya matora bazashyira bemere ibyatangajwe na seni? Bazakoresha izihe nzira kugira ngo akababaro kabo kumvikane? Perezida Tshisekedi se we azashobora gutegeka n'ibibazo byugarije iki gihugu na cyane cyane ikibazo cy'umutekano kivugwa mu ntara za Kivu na Ituri bitari byakemuka. Ngibyo tugiye kuganira muri kino kiganiro. Abatumire bacu ni umushingamateka Emmanuel Ngaruye Mozi wo mu ihuriro Union Sacre rishyigikiye Felix Tshisekedi we ari Kinshasa. Turi kumwe kandi na Wilson Twitegure ukuriye urubyiruko rwo mu ishyaka Ensemble pour la République rya Moïse Katumbi mu karere ka Masisi we ari Goma. Turi kumwe kandi na Joseph Sebarenzi inzobere muri politique no mu byo gukemura matate we ari muri Amerika. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kugiyezwaho na Felenga Kwaya.
BBC gahuza miryango Igoma. Ni kuri FM 93 nibice 8.
Mbere yo guhijambo abatumire bacu, reka mbanze mbumvisha ijambo Felix Tshisekedi yabwiye abakunzi be amaze gutangazwa ko ari we watsinze amatora by'agateganyo.
Vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand, un peuple
ici yose ko muri igihugu kibona kure, ko muri igihugu gikomeye, igihugu cyiyubashe. Bene wacu nkunda, intsinzi ni yanyu, intsinzi y'ugufatana mu nda n'ubumwe bw'abanyagihugu mu bibahuza no mu butandukane bwanyu Yehova bukagera. Ni intsinzi y'ugufatana mu nda bw'abanyekongo bo mu burengero, bo mu majyahagati, bo mu buraruko, ubumanuko no mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe na bene wacu baba mu mahanga. Igihugu cya Kongo bene wacu, nta na kimwe ntazokora, nta na kimwe ntazokoresha mu bushobozi mfise kugira ngo ize akazi ku banyekongo, kugira ubushobozi bw'umuguzi bwongerekane, umutekano wiyongere kuri bose, neza imbere ubutunzi bushingiye ku bisata bitandukanye kandi bushobora guhiganwa gusumba, kuronse abanyagihugu iby'ibanze bazera kuri leta mu buryo buramye gusumba ku ngero zose no ku gihugu cyose. Gahunda y'iterambere mu turere mubamwo igiye kubandanya ku murindi urushirije. Nicyo kimwe no kwiga ku buntu mu mashuri y'intango, hamwe no kwitaho amagara y'abantu kuri bose, aho intambwe imaze guterwa idashobora gusubira inyuma. Ibisagara byacu cyo kimwe n'ibigwati byo mu gihugu hagati bizorushiriza mu kurangurwamo ibikorwa remezo n'ibyo kwita isuku no gutumatumanako muri iki kiringo tugiye gutangura. Twisunze ishyirwa mu ngiro ry'itegeko rihasanzwe ryo gutegekanya ibijyanye n'igisirikare no gukurikirana ingene bishyirwa mu ngiro. Jyewe ubwanje nzokwirabira ingabo zacu zizoronka uburyo burushirije kugira ducungere neza gusumba ubutavogerwa bw'igihugu cyacu. Muhejeje kwerekana rero ko mubona igikorwa gihambaye kiturindiriye twese dufatanye mu nda. Kuri bene wacu kumvo y'icyanka iyindi batampaye amajwi yabo, nabo nashaka kubizeza ko bwari uburenganzira bari kuri we, ariko ko igikorwa kiturindiriye muri Kongo ari kinini cyane, ko rero guhuza ibyiyumviro bitandukanye hazovamo umuco w'iyo dukwiye kuja. Kuba nasubiye gutorwa nk'umukuru w'igihugu w'abanyekongo bose nkaba ikimenyetso cy'ubumwe bw'igihugu. Nashaka kubibutsa bene wacu abanyekongo ko nubwo dufise byinshi tutabona kumwe, Kongo ikeneye intererano y'umwe umwe wese mu bagabo n'abagore bayigize. Nk'uko nabikoze mu kiringo cya mbere rero, umutima wo kugurukira bose niwo ugiye kundanga muri iki kiringo cya kabiri mwebwe igihugu muhejeje kumpa. Kuko abankako iyi ntsinzi ni intsinzi yo gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu, ikibazo cy'umutekano, ikibazo cy'akazi, ikibazo cyo gutumatumanako mu gihugu, ikibazo cyo kujyanisha intwaro y'igihugu cyacu n'ibihe bya none. Muri make igikorwa cyo kongera umuvuduko ingendo yacu iganisha ku iterambere rifatiye ku bushobozi igihugu cyacu gifise, tutibagiye ibibazo bihanze isi aho intererano yacu irindiriwe. Ndabemereye kuburongozi bwanje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izobandanya inzira irimo yo kwisubiza agateka n'icyubahiro itegerezwa kugira mu makungu
poursuivra son élan de reconquête de la place et du respect qu'elle mérite dans le monde.